kanatila mwamfisha ko titu bambi na mafwa no mwako waisa wansanga ni temwa natila no kutila baba palwa mpunama bantu na umona mwaka titu bambi na mafwa Chance na ikala machalo Nomani ntava Ishiku chance na ikala machalo Chafuma kumiaka Lesa pendelo kwikala Pano bachalo oh, Nomaine Chele na shinga Chele na shinga mwelesa Chele na shinga Chele na shinge miaka Tila mi wombele Bantu fionse Bachalo
Fiona nishita
Nishita
Nishita ya kufyanwa
Leya kufuwa
Nishita ya kufuwa
Lesa wadiwe
Lesa wad Afanyo motima wani
Musonge wino
Musonge wino nishita
Bantu ishita
Bantu ishite
ya we
Utaile ndole
Chakwata makapa mwewani Na mwabantu mchalo Lelo basendwe nukuwa makwa chalo Nangu basendwe na mangalo Nukukana lesa panuma Wishibo kuti Ishita yena ile yota Nangu muleke nukupepa Ishita yena ile yota Nangu mulandele sate kwa Ishita yena ile enda Mushe iwe ane Mushele na shinga Mushele na shinga inyanga Mushele na shinga Mushele na shinga imyanga Mushele na shinga
Isha kubombela leso yu oh oh.
Mushele na shinga hey. Mushele na shinga Ipantu bambi na mafwa Mushele na shinga Mushele na shinga Mushele na shinga kimyoka Mushele na shinga pano chango Mushele na shinga Ipantu bambi na mafwa Ipantu oh, oh. Oh, oh. Fionse
Patrick,
you
know,
you
know,
you
know,